ede besomo se wiya premto breka se yebo ensemi obete ensempi ewo dwumedie so Ghana mampeni abede chiri Dr. Mohamed Bawumia edi sikafudo bi akakoma asofu penin ba kubi asofu benya ani asori benya kase boyem yebechirim sanso ena ensemfufuru mu no yebehwe National Cathedral eden yesu no obehia amamfo pina amwa mwa benya eno suka sebo ebechirim we ene ensempi akeka ho ene yede besum wa se wiya premto breka se yebo ewo Jubilee TV GH SU Herbal Center Daruma ene yende yagebra yede premto breka se yebo no ebrewo eno enko bebia mo fide ne nda ha itwan ho sima yeba kase yebo ne ebechirim yesam wa kwaba eba Jubilee TV GH so ewia premto breka se yebo ene yagepene a yebekenkan ediama o kama kama no enti anyi we fide ne mfi ha esansansam ne de ensemde no ahaya ene wo yesye kase yebo na se esanse ye mampeni abede chi Mohamed Bawumia ende wetumi adonate sika be se 50,000 Ghana cedis 500 million sika da down no mu e de akoma International Glorious World Power Ministry International ye Reverend Owusu Bempa ene da no no Isaac ono ene da sa asole ya no ode ama no se afim pimienu ene edionu mienu etwem 2022 no onyankopon ne edi ne ye Allah Muhammad Allah ono ne edi ne ye ene mpo 2023 ye be shem no so sa ahosan ene akwahosan no nyina osofu enje na wontumi empa no nyina engu na wonbo no hoban ne busua ene oman gane nyina nti wode sikai ede akoma wo ya doye ede ama no na bibibia se obi tukwan a na chese no ho akọ na wasan aba asomdwim eno eye sika Dr. Mohamed Bawumia ono ye vice president no ede koma Isaac Reverend Owusu Bempa se wonje ene wonjina so enfembon pae soronko enfema oman Ghana ena mpo na busua fu yina National Cathedral eden ya yesi se ye yina ye de bebon pae ewo nkrampumpunu mantemu no ende edan no egusi ukoso nembom no board members no mpenofo no bi etumi a kyerɛ sɛ ɔmo behia ɔman Ghana Ghana fo nyinaa ɛne bibire mu atɔyɛ etifi ne anaafo nyinaa sɛ obia mfa no support embra obia embeta dwumadie n'akyi ne nyansa ne na hoɔden embeta dwumadie n'akyi oba sɛ na do botom kakraba nti ɔmo eyi enda baako baako mmiɛnsa ndefo mmiɛnsa bi ɛde esi hɔ sɛ ɔmo ba bɛkyerɛ twerɛkɔnkrɔ no ɔmo ba bɛkyerɛ kyɛm na wɔtumi etu amanfofo ɔmanfoɔ na sɛ Christmas ɛrekɔ no asɛn ɛna amanfoɔ no edi no ɔmo ba bɛkyerɛkyerɛm na mpo ɔmo ayɛ dwumadie soronko ɛde apɛmmoa ɛde efiri ɔman Ghanafo nyinaa hɔ ɛsan sɛ dan ne deɛ ɛyɛ dan soronko a wotwam na wokɔ beebi na woduru hɔ a wobɛtumi aman hɔ na wakɔ akɔbɔ mpae ɛda mu wɔbusi ɔman Ghana ne beebi a wokɔ ne beebi a wofiri nyinaa na biribibia sɛ wokɔ a na kyerɛ sɛ nyankopɔn ɛdi wo ho aforosan na biribibia ayɛ kama ɛde ama wo nti opanin a yɛfrɛ no Professor Opoku Onyina ɔno ɛna yɛ kanini a ɔda saa dwumadie yi anim ɔno ɛna ɔtumi ɛkasa yɛ a wɔkyerɛm sɛ nde ndefoɔ mmiɛnsa a mpanimfoɔ de asi hɔ no ɔmo yɛ na ɔmo de abɛsom ɔman Ghana na saa ɛdan a wɔresi no ɛtumi ayɛ pɛpɛɛpɛ na mfi ne nkekawa bia no nso ɛntumi amba ho yɛnkɔ amanyɔsɛm mu kakra papa a yɛfrɛ nsamyɛ wuku yɛ nyina yɛnim no sɛ wobɛte a ɔno ɔyɛ MPP ni abranteɛ baako de hyeɛ baako ɛnde wɔtumi akasa ɔse wo mefa ntu obi bi anim sɛ yɛbɛkae a mfimpim mmienu ne dumienu mekyerɛ 2012 no abrɛ na ex president ɔmampanin dada John Dramani Mahama ɛna ɛwɔ asi akongua no so no na ɔman Ghanafoɔ no yɛresi apene yɛn ho ɛrekyere yɛn ankasa ɛnde ɛnam so ma mpanimfoɔ ɛtumi ma ɛdin bi bae sɛ girls abrɛ boys abrɛ ɛsan sɛ mbabaawa ne mmeranteɛ no na ho kyere kamakama paa ɛna na ɛkyerɛ mmeranteɛ ne ɔmanfoɔ no nti ɛnde ɔse sɛ ɛnde nanado ɛtumi aba ɔmampanin nana akufu ado adodankwa ɛtumi aba na sɛ ɛnde wɔyɛ adwuma soronko ɛde bo ɔman Ghana na kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ nyankopɔn ɛna ɛhyira ɔman no nti ɔhwɛ anim sɛ MPP amanyɔkuo no ɛbɛsan fa no ntoma pa ɛfira na mfimpim mmienu ɛne aduonu nnan abato a yɛbɛto no mpenifo etum eyi no eyi Dr. Mahamedu Bawumia se wonto aso na wondi ade no esan se Ghana SMPP amanyoku na se a na chese oman Ghana fo no chese ye ho ahonto no abankasa de ahwehwe ne ye saka ende ankane a na ejina so ende ansu a na eba nti same ewuku boys abre chairman no enende odi wokasa wodi sansemu ina etuja se Ghana fo ye na ye mbodompem ne ento aba no enfema nana Ado danko ekufu ado ene ni kuo no emkyere osunu kukurudu MPP fo no na kam 2024 no won santene kunga no so na o man Ghana emfa no tumapa emfra enche na ye behye mfimpimie no ene ye duonu miansa 2023 afenemu na mpenfo bebre na ikasa asofo ene ye kendefo ewimu etumfo ene mpenfo omu wotumi omu na ikasa ende papa ba ko no so kasa bi eye papa ye fe no Ben Hill ono eye prophet ende wetumi akasa ose oman Ghana bebia wo bia no konkotodwe nima omanfo se hwana wo konkotodwe nima na waka yo man Ghana esan se 2023 afia yebesi yeba bechim no eyade a mepacho yebechikire mofra kidnapping no ebekoso ankasa ankasa sanso no mo ampenfo omo petumi na mpo omo omo pejapade sika omo nso omo de moja ebeye wo msa ho bebre ntise wo pia na waya hwe yi Sanso ana wutu obi fo a na waka kire no bra won fempie bra on fembre efie se okwa mane nko a enante oni obi enante nti wo bompa ya na wetu oman Ghana so ada hye yankopon sa papa ye fe no Ben Hill ne nsema wo de tuja no wo ye prophet ana wo de sansemu etuja se menfe ma o kasebue so Jubilee TV GH unya ne bebia ahape nti wuti a na wo so wetie na waka kire wo nua waka kire wo maame waka kire wo nua na chese obia ada no ho so na obia ayahwe yi nsem ne dɔso ne mbom ne yemfa we ensi na yen yentwa ye ho tew ye ba ye de enije die ene agodie nso ebeto aso ebra so se ye de enije kase ebo no ebeso mu ewo ha ma wrenfi sende ye wo december dia na ne de festive season no sa ena musicians ne bi actors no ene comedians no ebinum koko apai And they made it to him say Black Sheriff, Kweku the Traveler, hit me cano, and they impenufu etumi abonabaso se nenjum Kweku the Traveler no, afim pimienu, and ye dionimienu, year 2022 no, and then njuma impenufu eshada eti pa, a man for no, eshada download pa, awo Google app, me pacho, uti msia, a yadem penufu eti, ankasa abaso bodia no, a Black Sheriff, and a penufu etumi yini se wombre, no wombeji abaso bodia no, and Black Sheriff. Unhuna the breakout star no wetum agya baso bodie baako ewo internationally a yede nsem no emao no nsem e na etwegu no nti usrun ni so no Black Sheriff e na unhunu no America ni njum tuni a ye fe ne Mick Mill ono so etumi alande oba be piem wo man Ghana ha enche ne performance no ebe baso wo beboso kama e de ama man Ghana esan se December de musicians no ya no mo aso ayeshi omo aye busy omo tuto njom enti na omo ma amafo ne ni age enti Mick Mill onso eye America ni waba be piem e wo man Ghana woni Ghana enimpo Nigeria African njumtufu ni bi na aka aboma omo ba be performe e de achire man Ghana embra ande waba be piem no enyo no nko na e ba be performe woni Ghana fo njumtufu ni bi saso na Nigeria fo ni bi wom obiti se Oxlade e wo Nigeria oba be piem saso na Tiwa Savage enso e beba P square enso ebabi enampo oman Ghana njumtufu no bi etise Stoneboy ewo ha bi saso na Kidi Kwame Eugene saso ena Kamido ewo ho bi enti njumtufu a bibria Mick Mill ene won ebedi nkomo no omudin ene yede tutuja no nyame yadoma ende eba so ewo Accra International Conference Center enda Nigeria ena sa dwumedie kese no eba so yede won sem ema wo etise wutie ma na wo hwem a ema renfi bombodin na koho na so kona kwaji weni esanse ya fe ba ko na akwa ba beto ntise beto a e wo se dia wo ye bia no uji weni ana waji no kwa papa so njumtufo no omo aye krado ntie nda na ji ma renfi at Accra International Conference Center no for weni pii ho na so kona ko hu na kona kwaji weni na so kona ko twa na se kakra ojumtuni shatawale ade njum bia ba na ne njum no ose JJC ende wa ba be chirim se JJC no ana ankasa de no de gine ni nembom no ose menfa nto obi bia nim yemfa ma wo kasegbo eso esan se ose ono pa de ne ni je so ono so wo ye bo na ba so e wo amanone a eye pa se obi ye bo ono na ba so ne ya bo obi fofo so aba so mponponu se oye ganani ana ne mfefo gana fo e wo ha obi ti se samini e wo ha stoneboy wo ha sakode so wo ha ntisi ye bo ono shete wala aba so a ne ya bo sakode no mso aba so a na ono ne ni age esan se wo mwina e de gana e na ekonani Esamu akwa basronko eba Jubilee TV GH so ebra so se ye di agudie mu nsem kakra so eto aso ewewia prem to break as ye boy no ansa na ye be kwa agudie mu nsem no amenkanfo kowa di kowa nku enfemawo eye mepacho eye sunsun nku a na professor doctor Nana Kofi Renchi ana de aba na opesa nku yi bia nku ye ye adwuma nkasa nkasa se hwenfa na atwetwe titi won fetwetwe se eye Pacho o koda na nde wudi si cross ewo wenim na chese crucifixion sign no wudi si wo wenim a nde honhom bia se boni o se papa oba de obeye no na waye e boni de ontume mben wo kra ne bible ene nam enti sunsun nku no ye fere no kowa de kowa eno ene me kanfo de ama o professor doctor Nana Kofi Renchi ene ode san kun wo waso e de aba open dodo ama me kanfo enfema wo na me kire na chikwan no owo weja oblogo Weja oblogo udru ho ape wo de obehun professor doctor Nana Kofi Renchi e wo ho the telephone number no and that was screen as no fa na frɛ no na woni ne ending komo woni ne ending sa wo so na wankasa wo de so ba akohwe na wankasa obehun se de america no edim pepepe sa so e na me kanfo obi ase e ye food joint enso e de ama wo obi ase eduan de wudia ne wedue wedie eduan pa eduan a e be ma wo ahoto so eduan a e be ma wo apomden Udia no wedi edia no pa enye dua ne bia ne yedi mi kanfo bebi e de ama o eye obi ase eye food joint obi ase eye food joint eni bebi a wo kaso a akwele transformer no eho ene wo pepepe obi ase eye food joint se wo kwa obenya fufu edi saso obenya KKT mo am pepe the one obenya banku edi obenya jollof kama kama with chicken ana open den eno an ne obi ase eye food joint e wo kaso a akwele transformer no ukọ ho a obenya bi Saso ena mu amu ye adwuma wo office no open dodo a na mu akye e de ame mu adwuma e fo na frɛ number na wo da wo screen na se no frɛ kama kama wo be order na wankasa order wo de de wo pe bi abɔ wo be wa ability a wa bi no omo de be fa car e de abrɔ na wetumi anya bi edi omo adawro ma ye de agodie mu nsɛm no e to aso e de ama wo adwuma di nso ye nhyɛ ase dia ma renfi se Ghana Premier League no I am back Enti no ye to aso Ghana Premier League no no me pa cho 2022-2023 season no mpenfo e break ye ko kata no ya sen aba ye to aso e de ma na mpa cho report a ye de aba a ye de ma wo e wo kase boy su ene se ye ba bebie transfer windows no enti wa opese wo koto player bia no ana se wa opese wo register player bia no e ye from 10th January to 10th February ana ye bi sa transfer windows no nti wa wakoto obi na obe register na wa wakoto obi no ekwan ne didem ekwan ne bi nti ubetumi akọ na wa akọfa na wo de bi aba kamaka o e wo dwumedie no so e ma renfi se Ghana Premier League no egusu e koso sanso ana mede tuenum se Black Galaxy no so omo so akọ akopie e wo Egypt a omo gusu e yan hoboa se de ebe ya omo betumi akọ na chan akensie no omo nso etumi akwa akosi bi kama kama ewo ha ye de ma odwumedie no so eno eye Ghana hunsem ene ye de ma no afi ye mbo ni tew na ye nkwa ma no ne esan se ndra matches no ebi etumi etuto odwa embrantie ni bi etumi she goals obi nso aye record eye player ben a Erling Haaland ndra omo ne Manchester City ene Leeds United no ewo Elland Road no Erling Haaland etumi enya 2 goals ebra Manchester City etumi e share Kapol Palmiensa ema me pacho Bobo kwa ye friend Leeds United eti mu baako no Erling Haaland 2 goals no share no ama wabaye fastest youngest player ewo England na wetumi abo me pacho wetumi abo 40 matches a wa share 20 goals a ye de won sem ema o share no so na tie ne ye esan se wabo 14 matches we see akan baako baako 14 wa share 20 goals eno ay Erling Haaland no way ni this year no eno wetumi aye sa record na ye de ma o dwumedie nso san so ena Reece James afi de confirmation aba team doctors HS Reece James ni ko toje na e ho aka no obetumi atrefie 3 to 4 weeks ano e wo 1 month a enya de obetumi asi aka e de ama Chelsea bobo kuna eno so enye asempa kra edema Chelsea fo no ma me fan two enim sendey Manchester United fo omo coach papa ye fen Erik ten Hag edin semya betu ja so omo hwe enim so mbetumi asan akwakoto striker edia begin enim ho na wa betutu ntina edia ma Manchester United bobo kuna sanso ene ye wura nsem fufuru ma Lionel Andres Messi me no kase ojineni awa Argentina onyamba Paris Saint-Germain kra ntiendey ni me pacho World Cup na ye boy no ne hotel na Argentina fukoda no na ye me pacho omo university campus wo oho na Argentina funo koda ya Messi no kwa ni room no katafo no hwe ni so mo betumi enso e de aye mini museum a eno so omo de trophies kakra omo benya no na omo de akwa kosisi ho e wo kata ye de won sem ne e ma o jumedi enso Andra matches no ebi etumi tu oja uko pie ma Manchester City ese miensa e ma Leeds eti mu baako e ma Renfi ye ko France so a Paris Saint-Germain omo so etumi etine fie xe mienu e ma me pacho omo mompie nso entumi eti mu baako sanso ana me fan tu enim sende otumi a ntese Olympiacos so etumi etine woni me xe ka polpol enum sanso na Porto so ese enum ana matches no bebre na etoto aso ho ende supi ebeto aso ende Inter Milan ebebo ayonkofa kensie omo ene Sassuolo e de bepem so ho ye de wonsem no ebema o wodjumedi nso ye xia ye de wonsem no ebema de ebekoso bia no so no ye de baba o wodjumedi nso eha ene ye de kasebo no besi ne mbom no ansa ne ye besore no eye SO Herbal Center omo ada Roma ene ye de kasebo ebre won SO Herbal Center omo eye mepacha yarasabia bia omo hwe yarwa huru bebre say stroke diabetes asthma ana stomachic headache nina omo hwe nina sanso ana yare bi ti se mepacha obi a ontumi jina ho nche ana obi ontumi nda watenka ne wo fema na SO Herbal Center omo ada Roma ende me kanfo sunsumu nku e de ama o sunsumu nku a professor dr Nana Kofi Renji ana oyɛ kɔfa ban no ɔde nku kama no ɛde aba ɔna echi akwan ɛwe wegya oblogo ɔhɔ ana ɛwɔ nti ne namba no ɛna ɛwɔ screen ase no ɔfa sunsun nku no mepakyɛ sɛ ɔfa na wakɔ akɔ yusubia ɔkɔ a dia wo de bɛyɛ bia no bɔ mpa egusu a na mepakyɛ wo de asra na wo de atwetwe wo bɛyɛ bia na kyɛ sɛ ade papa nko a ɛna ɛbɛba wakɔ mu mekanfo obi ase ɛyɛ food joint ɛde ama wo ɛduane papa de wo di a na wedidi yie o didi yesudia eno anu obi ase ye full joint omo ewo kasoa akwele transformer no oho ana omo wo ntimi kanfo e de ma o bebia wo bia no ko na ko didi na wankasa o de mebo bebrem se oho eye bebi papa ye tena ho didi omo ada Roma ene ye de kasebue ebre o ewo ewiabre mu aha e Jubilee TV GH yankopon nya doma jebesan e de kasebo no ababesu mu.